Molo mgelekile. Uezile uthengisa amatikiti omcimbi othile ukwenza uba aqokelele imali ezosetyenziswa esikolweni sakhe. Itikiti enye yi-3 rand futhi uyayazi into yoba le mali ayiqokelelayo yifunction okanye ixhomekeka kwinto yokuba angakwazi uthengisa amatikiti angaphi. Fumanisa ke uba i-domain ne-range yale function yintoni. Ke le function ke masiyibize ngo-m. U-m lo umela imali. U-m lo i-function okanye uxhomekeka into yoba mangaphi amatikiti awathengisileyo. Akho nto ke nzima kakhulu apha. Itikiti enye yi-3 rand. Uzofumana i-3 rand ngetikiti enye uezile. Ke izoba ingu-3 ophindaphindwe kayi-t ke le nto. Le mali azoyiqokelela, uzoqokelela i-3 rand ophindaphindwe kayi-t lamatikiti azowathengisa. Ke ngoku i-domain ne-range yale function yintoni? Masikhumbuleni into yokuba okokuqala, i-domain yile nto esingayingenisa kule function yethu. I-domain lelina inani okanye ixabiso esinakulingenisa kwi-function. Singangenisa ntoni kule function? Ke apha ndithi ngu-t. Ke i-domain ngo-t esinakubangenisa kule function. I-range ngala maxabiso azovela xa singenisa i-domain okanye ixabiso elisuka kwi-domain o-t bethu. Ngoku njengoba sesiqonda lo ngqikelelo masibuyeleni kulo mbuzo. Masiqaleni ke ngokucinga ngala maxabiso esinawangenisa kule ndawo ka-t. U-Ezile angathengisa noba mangaphi amatikiti, kodwa siyayazi intoba akanothengisa amatikiti a-negative angaphantsi ku-0. Futhi akazuthengisa ihafu yetikiti. Onke amatikiti awathengisayo azoba ngamatikiti apheleleyo. Ke wayibona wena ihafu yetikiti? Hayi, ngeke. Ke ngoku i-integer loo nto leyo, inani elipheleleyo, hayi ihafu, hayi i-fraction. Ke i-domain yale function ngenxa yaloo nto sizoyichaza ngolu hlobo, sizothi u-t kunyanzelekile ukuba abe linani elingekho negative. U-t kunyanzelekile ukuba abe linani i-integer phofu elingekho negative. Ngoku ndichaza ngolu hlobo ndithi u-t kunyanzelekile ukuba abe yi-integer engekho negative, andithi ukuba u-t kumele abe yi-integer e-positive kuba ingaba into yokuba akazuthengisa nto, ke u-t abe ngu-0. U-0 akekho positive, akekho negative. Ke sichaza ngolu hlobo sithi u-t kunyanzelekile ukuba abe yi-integer engekho negative. Masicinge ni-range ngoku. I-range sizoyichaza ngolu hlobo. Xa u-t ezohlala eyinani engekho negative okanye i-integer engekho negative, u-3t, u-3 ophindaphindwe ka-t uzoba ingubani? Uzoba elinani elingekho negative eliphindaphindeka no-3. Ngesilungu u-3t lo i-range uzoba yi-non-negative multiple ka-3. Ngoku imeko injalo kuba asoze abekwazi ukuqokelela i-$2. Xa ethengisa mhlambi amatikiti ayi-0, xa engathengisi kwatikiti uzofumana imali elingene ne-0 rand, akazofumana nto. Xa ethengisa itikiti enye uzofumana i-3 rand. Xa ethengisa amatikiti amabini uzofumana i-6 rand. Ke soze abekwazi ufumana i-2 rand okanye i-4 rand. Ke le mali azoyiqokelela izoba yinto ephindaphindekayo no-3 okanye inani elohluleka no-3.